wohwɛ ɛna ghanafoɔ dodoɔ no a ɛka sɛtia saa agreement yei no a ɛbi npp foɔ no mu koraa wohwɛ social media ne adeɛ a ɔmo nso ka sɛtia no a ɛkyerɛ sɛ this agreement can not be in the national interest nti nya meka nyinaa ne sɛ saa agreement no yɛma ne gyina hɔ a ɛnyɛ yɛ ɛtiatia ghanafoɔ ahode so ɛno nti supreme court ɛnto agreement no mu wohwɛ article 58 so so a ɛkasasa the authority of the authority of the executive and that authority of the executive the president it must be exercised within the conference of the 1992 constitution and article 93 also the parliament also to you know and also the president will be